Asubuhi mapema na ningware, najipata nikichoma shashamane. Asubuhi mapema na ningware, najipata nikichoma shashamane. Shashamane, shashamane, shashamane.
Chasing paper.